Sandi uzaine simuona inu mkama ina mugero inu simuona mafutu Oma yu amasirira, 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 amasirira inu yu Abuso wadizo kwa mwana okala mugero kwa inu mungo seweleta Oma yu amasirira, 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 amasirira inu yu
Yeah. Just a tyrant. creation, you'll be at your true.